I whakakorengia e te kapa Moana Pasifika, tātou hui ki te hunga pāpāho I kō tatāke nei. I nā kua rā, kua rewa, he tohu pātai nui ki rungi tūpoko o te whakataetai futupōro ngai o. Ko tahi te kai tākaro no tō rātou kapa, ko tahi anō hoki no te kapa kahurangi, he piritata ki tētahi kēhi kō Fiori. Anaira a Victor Waters.
I namata nei ko te kapa kahurangi anahe, te tukinga a ngā haumā takataka I tēnei tau tākaro tomua. E nāe nei, tērā pea kā tūpono atu rātou ki te ko Fiori ki roto o Tahuna.
Well, look, we kind of knew that there'll be moments where certain things might pop up, and especially in the early stages when we get down here. At the moment, you hear one of them or isolating or whatever it is. And if anything blows up, then it blows up, but at the moment, it hasn't, so it's work as usual.
Engari kua papatoe ake ngā mahi no rātou I Tahuna.
You know, we still do all our rat testing. We still got our apps that we have to do every morning if anyone's unwell. There is a doctor full time here. It's been a late walker tipu for us this morning. That definitely wake us up.
Tuia kua ohohoki te Māori I wāinga I ngā kaitākaro. E whakapono ana te opango Māori no mua a Corey Jane. Tērā tonu te kauhanga nui, haunga te mate urutā.
I think it's the best way, well, it's the best thing for it, personally. Now that I'm a coach, all I want to do is talk rugby, and some of these guys don't on their downtime, but you can actually see the boys getting to know each other, really starting to bond with different people, which is exactly what you want.
Ko te miru nei te whakataunga okawa, o te uri o tuwhare toa, a Caleb Delaney.
Past the time, I've just been, some of the boys have been playing golf and stuff. I've just been chilling, playing a bit of FIFA, just mixing with the boys in the team room, and nah, it's been good. But it'll be a long 4 weeks, I think. The key message for us was just focus on what we can control at the Canes and just stay together as a group, really. And yeah, our focus is on playing rugby, and that's our jobs.
Engari e aropu ki ana ngā kaiwhakahaere, ki ngā whakamatutanga I ngā hoki rā kua tau pea te wehi ki te kēmu tuatahi. Victor Waters, Te Karere.